Ọtụtụ ọmanụ ife na ya ọma ya sọ ma lie nu lawezi onye le zire onye le zire. Mune mi kpo ole mune mi ke onye le zire o. For the sake of ndị gale na anọ asụsụ ika, some of our Ida family gale na anọ asụsụ ika. Good morning, good afternoon, and good evening to you all. Ozi anyị today jeni ndị nne ile ndị ledi anyị, ndị onkwe ile anti anyị. Ndị omesini wee rụọ ọrụ ugbo ọrụ sheke gịzụ m ụlọ ọgwụ ọfụ m na ala Naijiria eleka asụsụ n'ụwa agbanye ndị hụ arụ ọrụ ugbo lede hụ arụ ọrụ nkụzi bikọs witaut ndị na-arụ ọrụ ugbo ya sekarị ezigbo ihe ori bikọs ihe ori leri nweri raga ha ugbo. Our topic today most especially wụ gbasara ihe ndị bụ akpọ ọkrọ alete ndị azụ akpọ ọkpọ alete ndị azụ ụwa si ọkaite. So ọkrọ ka nchọ na-ekwu okwu eta nrisibu very lovely picture of ndị nne ele ndị ledi ndị hụ mesini wee sugbo alete wee nọ ogwe gị havesti akpọwa ajụ gbamgbam elegu ma obi asọ m ụsọ obi enwe m anwere maka ni. Okay, lẹ́yìn píchọ ni nọ́nà hún àlété, nọ́nà àlété. So, ime píchọ hún, ọmọ àwọ̀ àlété, jákẹ́ chọ́ wà náà kú okú ẹ. So, kẹ́ńkẹ́lẹ́ ní bí a àlébò, mẹ́rún mẹ́ ní àlété lẹ́yìn orí. Ní ndí lé ní wọ́n fún àlété òun dé họ́ra ta fúnfún. But, múná mi gbòho lè kẹ́yìn ẹni tó rọ̀. Anyára nǹkan ẹ̀yìn rẹ̀ ń dùn, kẹ́lẹ́ dín rẹ̀ ń dùn. Ẹyin rí ó fàlété ó fàlété ó fàlété then mẹ́wọ́n náà pọ̀ and skills dẹ̀ wọ́n fàlété ní ìhìn rí dẹ̀wọ̀n everyday not knowing náà gùn kẹ́yìn lára ìhìn ahùn. Òun dìkọ̀ ẹ abamúlì wẹ̀yìn wẹ̀ ọrùn ìbòbíà every time ẹ lè rí ó fàlété wàá mọ̀ ẹ̀yìn because ẹ̀yìn àti ilẹ̀ ìkè tó fàlété wàá mọ̀ ẹ̀yìn náà rí rí àlété àlété àmọ́ ẹ̀ wẹ̀ náà gùn kẹ́ lẹ́dí mi lè yẹ ẹ̀yìn ara ọgùn kẹ́ nínú mi lè yẹ ẹ̀yìn ara. Now turning one of the benefit the health benefit of alete ndị gbagba le ndị koro o meni nnọnụ le ihe ọnụ ofe alete eri ewerilela na egi wego to ihe ọnụ ezigbo ihe ori ele pisa shawa ma hie rice hụ na ebe ofe ihe ori ndị ebo nwere n'ishi ya ewere ya na ya ka gila enjoy mba ofe alete arịka mma chenigo n'ọnụ health benefit of alete. Ọfụka m na-amakọ mgbu ọnụ ịka nkụ ma agụ n'ọnụ ya ọnụ ịka. So onye ọlụ mesịrị ọhụ anụ ọnụ ihe dị ka agụ omenu nwụọ ndị nọkụme n'iyo mesịrị wa anụ ebo ya kọọsị n'uwe ya. Now here, o si okro is a nutritious food with many health benefits. Ke ndị ebodo atọnụ egwe ya ibe nwere atọnụ egwe ya ni alete o ihe oriri o mesịrị ọrị mma egwe ya. It is rich in magnesium, folate, fiber, antioxidants, and vitamin C, vitamin K1, and vitamin A. Alete na ere kokwe won some all these vitamins, won some all these things. And won antioxidant rema for ehwein. Alete rema for osi ebe. Okro may benefit pregnant women. Ndo mesene weri me. Alete eye ni weka heart health ndo mesini we won heart problem alete kaseka ye ni yeka blood sugar control alete eye ni yeka for your blood sugar control. It may also have anti-cancer properties which means ndi eri alete too much wasaka bu emoni ndi ebo po cancer. So where ndi ebo se ni prevention is better than cure. Ebe ofe kele ni banik wele bepo no otumunye. So for us to zwo enwenyi na ige nwo e mondini wele ndi okcha agon some e fan. Ore mma na ili ofe alete. Ore mma na ili ofe alete. So dodo ni mune mi kboho le mune mi ken. Onye mwa alete li yakpa mi chuku na alete arika ma. So ozi ni rabia from the Ibda people. So gbaye ni ndi hwaru onu gbe la le tesu so ndi hwaru gbo le ugbo gi ugbo gi ugbo kale wele. But most especially alete because ile pa won cancer ton zo le Onye ho nwo ho ni recently. Awa me ku akpa 44 ya wa awa 44. Ogbo ho me se na rigbe nwa yon ya nwo ho oteni. Dodoni ale tare kama. Onye se ka hu ari ya ri e. Onu ndo me se na onu re de nwo lo onu re di the fresh one. Anyone in the way go chemical kun ke yi leli. Before my bill, I live, I'm not a little ways ago here. If I'm in my fiat, you can lend your child as well and the because of Nana or daughter. So I'm a maker, not going to so on your secali, a little, yada do ya ye. And by an a little, akba a leg with Lelane, okay, Abamolu bay in a very quen of one. A leg a little, Jehu bone, Ibone, Jeremiah, ye a warrior. Alete is very good. The health benefit of it is that alete can use vitamin K, K1, or can use vitamin C, or can use vitamin A, or can use any other maker, or can use any more blood sugar, and or can use control making any more cancer. So anyma kozeha. Thank you for listening and pass the message across because knowledge is power. Onye no ya guanwene because orine ma orine nili. On a maker, thank you for watching. Bye bye.